Reka nsubire kukuramutsa nshuti mukunzi w'ikiganiro urugo ruhire nk'uko ubizi mu kiganiro urugo ruhire wama uri kumwe na jewe ndayizeye Sidisbert reka ndaguhe ikaze mu kiganiro cuno munsi uti rero mu kiganiro cuno munsi utuyagira kuki mugeno cuno munsi naringe ugaruka ku kugene ikiganiro hagati y'abubatse n'abakundana cyo subira itoto inyuma yo guta akanovera kaze ubugira kandi ikiganiro iyo kimaze kugaragaza ibimenyetso byo kononekara abubakanye cyangwa kundana bakwiye kumenya ko ukwa ukana canke kuvana kutaba kuri kure kuko habuze ahabuze ikiyago hakurikira ukubika ishano gikibi ugwango n'ibikomere mu mutima bigatuma ingingo yo kuvana ibaho kandi keshi na keshi abantu bakavana nabi nico gituma iki kiyago gikwiye kuba ica buri munsi nikarahara mu ruganda nibacura niko no kwita kino kiganiro biragoye rero ko ikiganiro gisubira kugira akaro vera mugihe abubatse canke bakundana abataratahura ko byukuri ko cataye agaciro canke cataye akanovera bakabona inyungu zirimo gusubira kuyaga no guhitamwo kubikora aya namwe mu mayeri canke inzira zo kugarukana ikiganiro iyo kiba kitagifise ikibanza mu migenderanire yabubakanye n'abakundana icambere tahura ikiganiro cononekaye cataye akanovera capfuye canke takiriho ica kabiri menya gaciro k'ikiganiro mu rugo canke hagati y'abakundana bari mu nzira yo kubakana ica gatatu rondera uri wenyene nk'umugabo umugore umusore canke inkumi icatumye iki kiganiro gitituka ica kane gira uruhara mu byiyumviro umunyifato no mu ngiro kugira ikiyago gisubira itoto muyage nka mbere ica gatanu fata ingingo yo kubitorera inyishu mwebwe ubwanyu atamfashanyo z'abahuza kuko ashoboka abazungu bavuze ngo le linge sale sur avant famille canke ngo impuzu z'umwanda zimesurirwa mu rugo n'umukiyararaze rero ica gatandatu irinde gutana kwa makosa umwe wese amenye ico yari gukora atakoze icindwi saba n'imbabazi naho umukunzi wawe atodisaba bikore ku neza yanyu mwese n'imigenderanire yanyu ico munani fata ingingo yo gusubira guhe kibanza cambere kiyago mu rugo kandi buri munsi buri kanya keshi uko bishobotse muri kumwe canke mu nzira yo guhamagarana ano kwandikiranira kuri telefone muri make ibi nibyoroshe ariko bigumira uwabigumishije kushaka kubaka nta kidashoboka kiretse habuze ugushaka ni nyuma yo gusubiza ibintu mu buryo muzoshobora gutahura ingene kiyago mu rugo canke mu migenderanire y'abakundana ari nk'umunyu mu mfungugwa canke isukari mu cayi